KuFilemoni isahluko sokuqala, uPawulos umbanjwa kaKristu Yesu noTimothy umzalwane babhalela uFilemoni oyintanda osebenzisana nathi, no-Apiya isithandanikazi sethu, no-Arkipo umphumi mkhosi nathi nebandla elisendlwini yakho. Bathi, makube lubabalo kuni noxolo oluvela kuThixo uBawo neNkosi yethu Yesu Kristu. Ndihlala ndibulela kuye uThixo wam, ndikukhumbula emithandazweni yam, ndiluva nje olwakho uthando nokholo onalo kuyo iNkosi uYesu nakubo bonke abangcwele. Ukuze ubudlelane bokholo lwakho bube nokusebenza ngokwazi konke okulungileyo okukuni, kuse kuKristu Yesu. Kuba sinovuyo nothuthuzeleko olukhulu ngalo uthando lwakho, ngokuba izibilini zabangcwele ziphunyuziwe ngawe, mzalwana. Kungoko endithi, nakuba ndinako ukungafihlisi okukhulu kuKristu kokukuba ndikuthethele okufanelekileyo, noko ngenxa yothando ndisuka kanye ndikubhongoze, njengoPawulos ixhego. Ngoku ke ndikwangumbanjwa kaYesu Kristu, ndikubhongoza ngenxa yomntana wam uOnesimo endimzeleyo ndisezintanjeni, obefudula engaluncedo lwanto kuwe, kodwa ngoku kuwe nakum unoncedo oluhle. Lowo ndimbuyisela kuwe, wena ke mamkela, oko kukuthi yamkela izibilini zam ebendingamna ndingasendihlala naye apha, ukuze athi endaweni yakho andilungiselele ndisezintanjeni ngenxa yeendaba ezilungileyo ezi. Kodwa andithandanga kwenza nto ungatshongo wena, ukuze ukulunga kwakho ulungange koko kunyanzelwa kube kukuvuma. Kuba mhlawumbi wahlukaniswa umzuzwana nawe ngenxa yoku, ukuze umzuzwana ngokwaphakade engasenje nje ngekhoboka esuka wangaphezu kwekhoboka engumzalwane oyintanda ngokukodwa kum kubeke phina ke kuwe ngokwenyama nangokwenkosi. Ngoko ke ukuba unobudlelwane nam, mamkele njengam. Ukuba wakona nokuba unetyala kuwe, oko kubalele kum. Mna Pawulos ndikubhale ngesam isandla ukuthi mna ndokuhlawula endingatshoyo kuwe ukuthi kum unetyala elingaphezulu elinguwe ngokwakho. Ewe mzalwane, mandincedeke ngawe mna ngokwasenkosini, ziphumza izibilini zam ngokwasenkosini, ndikubhalele ndiyisekile kukundilulamela kwakho, ndisazi ukuba uyakwenza nangaphezulu koko ndikuthethayo. Kunye ke noko ndilungise indawo yokuhlala, kuba ndithembile ukuba ngayo imithandazo yenu nondiphiwa. Uyakubulisa uEpaphras umbanjwa ndawonye nam wakwaKristu Yesu, kwanoMarko noAristarko noDimas noLuka abasebenzisana nam. Ubabalo lwenkosi yethu Yesu Kristu malube nomoya wenu. Amen.